gone.
So for telling us, we're not saying we're talking about Kuruma. We're not saying actually, people don't have to speak. People don't have to share their opinions because numbers don't lie. It's numbers, Kamba man. Right now, Shape is just in a bag of 100k in just few hours. I think it's 8 hours or, but in just few hours, it's gonna go. Kasi njela, I can do special on Kuruma. But I have to. Cause bafethu. Baba thingane masihlukumeze kakhulu. Khona umuntu ngamboko umthatha kancane but one day aphunyule emaketangeni wena. Ngeke uphinde umbambe. Hambo likamthandene zange lize libe lula. Kodwa mawubuka manje. Ay. Engathi thi. Lenti nganikeza nombane ithembe empilweni ukuthi yey. Ngoba uboshela manqina enyathi but one day mhlaza nophunyula. Hayi bafethu asibuyele engomeni bafethu. Le ngoma le Shape isejezini it's a jam. Ingoma nje mnandi flow. Don't kiss me too much, you abusing the kiss. Ungcabuza nje wow. Then mase kuba smash hit esinoma senzimbi. Wow, ingoma leya yesama. So lento ye song of the year into esanomsoco. Bade singasho ukuthi as far as singakobezwa abanye amaculo but it is clear even now on my numbers ukuthi mhlambe bade singafisa ukuthi mhlambe ezinye le ngoma ezingene but lento ye song of the year ngenza ukuthi angazi kodwa nothi ngiyibona kanjani mina hayi ngiyibona into seyivele ivalue yayo ingasekho. But isingenza kwethu kuma comment section ama fire emojis engomeni zamthandeni fire emojis oshela ukuthi uyizwe kanjani ngoma zamthandeni two singles ayinamba fana bakuthi ama fire emojis ngeyofaka fire.